Nana Ampadu yɛ me yɔnko paa.
Nana Ampadu.
Ɔyɛ me yɔnko paa. Ɔyɛ nnwom kora ma me, ɛna fra na kubɛtwe ho afiri bɔde ase. Odwani awɔ ahiasa. Wɔanwa ɔnwɔno, nnwonko ne Prof Hindu. Ekurom ne ase kuma se. Ɔso wɔn ho obi awie yɛ ankasɛ wasɛe. Kokofoɔ osu aduabuo, fie fa to no pa awie gyina bɛtwe. Ase tɛfra kɔtɔ mu. Ɔwo suru ɔbɛkɔ ne fie nipa bɔ adwo. Nana Ampadu na ɛyɛ saa nnwom bɔbɔ bɛ me dɔfo paa. Nti mete se wɔ afiri mu na mebɛ yie. Mene woku ni Professor Hindu. Kute wia se an wade wunim die.
Abra mu kɔ concert mu ye concert no. Ebe na ze na ke wo Nana Ampadu ho pa.
O Nana Ampadu yo bia, nyuma oba to bia no afutu o. Anu ni ade amleka no abebuo. Ni anwen sem, o ni pa so nko kura.
Na ebe no kronkro na enye pap Nana Ampadu kɔ do wo kɔ bɔ ban. Na ebe na ze na ke.
Sabri na mo so me ya magic show me call round ye ta e ta hye hye a nkro please e ta hye hye a nkro please
se se ano boyfriend ko fete won ka cher pa e ba na sam na e wo e ka cher ga na ma
o ma madwuma no ye na urade di ze John 448 Jesus o se se ma ho san chen ni ko nya mo nyini mark ji di san chen dun so Kasi tinha ya boya onwedi ubo njidi ma ta chani bedi wachi Yohane zampani ti di na nchem tu yenu Osisi ya kasi ya jini dia Ebe ya nyoma kasi ya chani di yenu Ya aduma chade Efu sa suku mati mi yonisha mwachu Adon su nongra mjesi wachi ya nkwa yifu ya nkasi Ya uradi aduma chade Yohane ti mi yansan tima duwe nyo son Nipa ntumi nye bibi Sisi ya li fiusu ama no Nisan Nisi mika ya refu obo ni pabla bobo Or how I done the person to be a dream as well. Yeah, we be here. And now my 02-02-04-131-222.
Yeah, that's a proper president.
Thank you, right.